Okay, asibuyele enkundleni. Thatha impilo yakho ke manje wenze soccer and be a player. Uzibona uNikovic, uRamos or uHappy Jelly. Bese uyasitshela, ibhola impilo, to win you need a goal. Angithi uyazimisela empilweni to reach your goal. Khumbula, mawushaya itayela ongazazi lizokukhuba. Mawuliqhuba kakhulu kungenzeka ungalifici, kanti mawudlalela emuva kakhulu lingagcina lidlawile. Sebenzisa abadlali bakho, distribute the ball in real world lokho kwabelana ngempilo. Ngoba hlambda impilo yakho igida ndawonye nje uswele ulwazi and uzitshela ukuthi uyazi. Kanti nokujaha impilo esheshayo kuyalimaza, ingakho lingabalwa igoli le-offside. Awukwazi ukusuka emuva uyoshaya igoli ungamakiwe. Your opponents are life challenges. Odlula kubona olwile. Ngisho sebelithathile ibhola, it doesn't mean you weak, but you need to fight back. Ngicela ukuvala kanje. There are levels, so empilweni ngeke sifane sonke. Kunomuntu ophila iphupho lakho, kanti nawe la ukhona, khona bafisa ukufika khona. Uma lumu Bearings mayivukele Ocean Basket for i-breakfast nomndeni wakhe, kumele ube grateful ukuthi wena unawo umfudumezo wangayizolo kwakho, ngoba khona ongazi kumanje ukuthi uzohlanganisani ukuze adle nabantwana bakhe. Be grateful for what you have. Ngiyathanda.